Igice kijana.
Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana.
WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96.
Kesha ababyeyi baramukubita kandi bakanamukarira bakamubwira ati ntuzusubire gukora ibintu nk'ibi, ati ntubona ko wari gupfa. Umwana acagira ubwoba n'undi munsi ntazosubira kandi kugerageza. Ari nigiye tuvuga akaruro umwana ashaka kugomba kwiga ikinga. Yagerageza ikamutura hasi, umuvyi akamukubita canke akamukarira akambwira ntuzusubire. Umwana abana aca abaho n'ubwoba bwo kutazosubira kwiha gukora ikintu cha atarazi canke atarashoboye. Ubwo bwoba bukamubamo n'ejo nahijya ejo abonye ikintu atarigera akora canke atigishijwe neza ngo akimenye neza nashobora kucitamo. Ni nacho gihe n'umugiye azoba yakuze akabamaze kukizwa canke akamenya Imana nashobora kwita mu kintu cyo gutangura ikintu kumbure atabona aho kiherera canke atamuntu yamwigishije neza uko bikwiye kumera. Dufata akaruro akazi umuntu agwaye muhira akamubwira ati nsengera, nawe kubera ubwoba atigeze abwirwa ko ashobora gukora ikintu cyangwa atigeze abwirwa ko ashobora. Kenshi yamabona abandi bashobora akabwirwa abandi bashobora, mugabo we ntabwo yigera yiyumvira ko ashobora. Okay, igituma rero ni bwa bwoba yakuranye kuva akiri umwana, kwa kundi bamubwira ko adashobora kandi atogerageza ikintu atabona neza hani kindi gashobora kuba yiyumvira gucapa agahera gucapa se inge nasa nimba afise ubwanwa burebure akabucapa kwa kundi. Ubwo nyene babibonye ababyeyi barashobora kumukubita ati we ati ushobora gucapa so. Umwana ashobora gukurana ubwoba kandi n'igihe azokura nta kintu ashobora kugerageza mu buzima bwiwe yamana ubwoba, kandi ibintu byose mu buzima yaca asanga avuga ati ntibishoboka kurusha ibyo yovuga ko bishoboka. Uno munsi ngira ndakubwire uwo n'umugozi satani abohesha abantu b'Imana. Ivyo n'ubwa mbere biba bigiye muri kamere k'abantu, kandi ivyo rero bimaze guterana n'ingene kumbure aho usengera. Nibakwigisha kumbure barakwigisha mugo ntwizera ntwigera wakira ijambo ryitwa kwizera. Ukabona umenga ibintu byose ni makubibone kandi bikoreke biboneka n'amaso yawe. Ivyo bituma mu buzima bwawe ugenda ukura mu buryo bw'impwemu, mugabo ugenda utinya ufise ubwoba budasanzwe udashobora gutangura ikintu ubona naka tatanguye cyangwa atawundi muntu yatanguye. Wa mugomba uce aho abandi baciye, nta n'umunsi n'umwe wiyumvira ko bishoboka. Kenshi wama wiyumvira ibidashoboka n'inkuru z'abantu bakubwira ibintu by'abantu batashoboye. Ikindi kintu nacyo nuko kumbure wigeze kugerageza ikintu kimwe mu by'Imana maze nticyakunda, uca wumva mu buzima bwawe ubwoba burinjiye kandi ntuzigera wiyumvira kandi gukora ikindi kintu, kuko ubwo uzogomba kandi kuciyumvira satani azokuzanira ijwi ati wibuke ko na wa munsi byakunaniye. Wariyumvire kwama witaho kuraba abagwaye mu bitaro, buri wa Mungu kamuja kuraba abagwaye mugabo harageze igihe birakunanira. Ubu rero warugombye kujya kwitaho impfubyi cyangwa abapfakazi, satani aca kwereka ati wibuke na cyagiye ko wari watanguye iby'impfubyi. Ntabwo wabikoze, ntabwo wabishoboye, ibiho nta wigeze kwitaho iby'abagwaye, ntabwo wabishoboye, ibi by'impfubyi byo biraza kukubita hasi. Ubwoba ukaba muri wowe kandi ukamana ubwoba. Ariko nakubwiye ko ijambo ry'Imana itubwira ko Imana itaduhaye impwemu y'ubujya yo gutinya, ahubwo tugira ukwizera ko cya kindi cyose warawibaza ko kidashoboka kuva uno munsi wizere ko gishoboka. Vuga uti amen. Oya, navyo urumva neza. Cya kintu wakuze uzi ko kidashoboka, ndiko mvuga mu Mana, muri ya masezerano yawe, muri vya bindi wahora wizera, kwa kundi wahora wibaza ko bidashoboka, na kwa kundi ba mudogo na mama mudogo na shangazi na muyomba na babandi bose bagukubita kugira ati nibikunda reka nasowanyu yari yabigerageje byaranse, nimba ari byiterambere mu ijambo ry'Imana birashoboka kandi nejo bizoshoboka. Ntugira ubwoba cyaho nyene uhorari kumwe nawe kandi agomba kugirire neza. Vuga uti amen. Ubwoba rero umuntu ashaka kubana nabwo atabizi ko ari umunyabwoba. Hageze mu ijoro gusohoka hanze urasohoka neza ukavuga ati je ntabwo bangira. Ariko hagera igihe cyo gukora igikorwa runaka cy'Imana ukuvumenga ubwoba uraje. Mugabo nakubwira nti gira kwizera gushasha ivyo ibitabaye ku bandi bantu we birashobora kuba kuri wewe. Amen. Imana ishakwa yakubwiye gutanguza ministere runaka. Ukacuraba amafaranga yawe, ukacuraba ahuvuka, ukacuraba abo mwavukanye, ukacuraba amashure yawe, ukacuraba amafaranga yawe, ukacuraba kwa kundi, ukabona umenga urafise ahantu zitiriwe, ntibikunda ntibishoboka. Ariko ngira ndakubwira nti ntutinye, niko ijambo ry'Imana rivuga ntutinye. Muri Bibiliya ijambo rivuga ntutinye riri muri Bibiliya incuro 365 bisigura ko bingana n'imisi y'umwaka. Bisigura kandi ko ku munsi hari ijambo rikubwira riti ntutinye. Ntugire ubwoba kuko uhora ari kumwe nawe. Amen. Ntugire ubwoba kuko uhora ari kumwe nawe. Yakubwiye niyo nyine. Kandi no kubishitsa izobishitsa. No kugirira neza izokugirira neza. Ariko ingorane gusa nuko ufise ubwoba kubera Satani yakubohesheje uwo munyororo w'ubwoba kugira ngo utazoshika ku masezerano yawe. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nima kuma muri jewe, please. Ama jambo yanja kakuma muri mwepe egala. Musabi cho mugomba chose kizo wawera kuhu. Ukene yungana, ukene kubaka, ukene kwishugwa. Ejo nkaya mango, mukwezi gukurikira nkaya mango, mumwe kuza nkaya mango. Ivyo yo bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenyuriwe. Ariko Yesu arahari ko arakubaza ati ubugomba gukira ni mugwane.
Mwejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana.
WhatsApp yiwe ni 7696 96 96.
Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe cyangwa YouTube.
Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.